inhliziyo uyazi inhliziyo ungehlule yazi inhliziyo inhliziyo yazi inhliziyo ungiphoxile yazi inhliziyo inhliziyo yazi inhliziyo ungiphoxile uyazi inhliziyo inhliziyo yazi inhliziyo
Mina ngizothanda mina ngenze mina